Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kya le dosto, ziyarat kare Baitullah ka. MashaAllah tabaraka. Aaj itwar ka din hai, MashaAllah subhanallah.
I'm going to go to the hospital.